Incwadi yesibini kaSamuweli, isahluko samashumi amabini ananye. Ke kwabakho indlala ngemihla kaDavide, iminyaka yamithathu. Umnyaka ngomnyaka, uDavide wafuna ubuso bukaYehova. Wathi uYehova kungenxa kaSawule, nangenxa yendlu yamakazi akhe, ngenxa enokuba wabulala abaseGibheyoni. Ukumkani wababiza ke abaseGibheyoni, wathi kubo, ke kaloku abaseGibheyoni babengengabonyana bakaIsrayeli, babengamaqongqolo ama-Amori, oonyana bakaIsrayeli. Babe waqinisise ngesifungo, uSawule wafuna ukuwabulala ngokuzondelela kwakhe amaIsrayeli namaYuda. Wathi ke uDavide kwabaseGibheyoni, ndinenzele ntonina, ndicamagushe ngantonina ukuze nilisikelele ilifa likaYehova. Bathi abaseGibheyoni kuye, akunathi ukubiza isilivere negolide kuSawule nakwindlu yakhe. Akunathi ukubulala umntu kwaIsrayeli. Wathi kubo, ndithi ke mandinenzele ntonina. Bathi kukumkani, indoda eyasigqibayo eyagqiba kwelokuba sitshatyalaliswe singemi emdeni wonke wakwaIsrayeli, makunikelwe kuthi isixhenxe samadoda koonyana bayo siwabethelele emingqamlezweni kuYehova eGibheha kaSawule, umnyulwa kaYehova. Wathi ukumkani, ndowanikela mna. Ke ukumkani wamsindisa uMefipho Shete, unyana kaYonatani, unyana kaSawule, ngenxa yesifungo sikaYehova esibe siphakathi kwabo, phakathi koDavide noYonatan unyana kaSawule. Ukumkani wathabatha oonyana ababini bakaRitspa intombi kaAya awayizalela uSawule, uArmoni noMefibhoshete noonyana abahlanu bakaMeribha intombi kaSawule, awabazalela uAdrieli unyana kaBarzilai waseMehola. Wabanikela esandleni sabaseGibheyoni ababethelela emingqamlezweni entabeni phambi koYehova. Sawa kunye isixhenxe eso, babulawa bona ngeemini zokuqala zokuvuna, ekuqaleni kokuvunwa kwerhasi. URitspa intombi kaAya wathabatha ingubo erhoxayo wazanekela ezweni esusela ekuqaleni kokuvuna wezisa ekuthululweni kwamanzi ezulwini phezu kwawo. Akavuma ukuba iintaka zezulu zithi vu phezu kwabo emini, namarhamncwa asendle ebusuku. Waxelelwa uDavide awakwenzayo uRitspa intombi kaAya ishweshwe likaSawule. UDavide waya wawathabatha amathambo kaSawule namathambo kaYonathan unyana wakhe kubemi baseyabheshe yeGiliyadi ababewabile endaweni yembutho yaseBhetheshani apho amaFilisti abebaxhome khona mini amaFilisti ambulalayo uSawule eGilibhowa. Wawanyusa khona amathambo kaSawule namathambo kaYonathan unyana wakhe wawabutha namathambo abo babebethelelwe eminqamlezweni amathambo kaSawule noYonathan unyana wakhe wawangcwabela ezweni lakwaBenjamin etsela engcwabeni likayise. Uyise bakwenza konke abewise umthetho ngako ukumkani. Wandula wathandazeka ke uYehova ngenxa yelizwe. Kwabuya kwabakho ukulwa kwamaFilisti namaSirayeli. Wehla uDavide enabakhonzi bakhe balwa namaFilisti. Watyhafa uDavide. Wathi uIshbi-Benobi obe ngoonyana bakaRafa obunzima bentshuntshe yakhe bebungamakhulu omathathu obhedi ubunzima bayo enxibe ikrele elitsha waba womxabela uDavide. U-Abhishayi unyana kaTseruya wamnceda wamxabela umFilisti lowo wambulala. Aza amadoda kaDavide amfungela esithi, uze ungabuyi uphume nathi uye ekulweni ucime isibane samaSirayeli. Kwathi emveni kokuba njalo kwabuya kwabakho ukulwa namaFilisti eGobi oko uSibhekayi umhusha wamxabelayo uSafu obe ngoonyana bakaRafa. Kwabuya kwabakho ukulwa namaFilisti eGobi apho uElihanan unyana kaYahare Oregim waseBhetelehem wamxabelayo uLami umzalwane kaGoliyadi waseGati. Oluthi lwentshuntshe yakhe lwalungangumthi wabaluki. Kwabuya kwabakho ukulwa eGati kwakho ndoda ingxilimbela ibineminwe emithandathu sandleni sinye namazwana amathandathu lunyaweni lunye amashumi amabini anamane ngenani nayo ibizalwa nguRafa. Yawangcikiva amaSirayeli wayixabela uYonathan unyana kaShimeha umkhuluwa kaDavide. Abo bobane bazalwa nguRafa eGati bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sabakhonzi bakhe. Amen.